By force, we are free. And we are when I'm weak, yeah, is when I'm strong. Ingozi inyoka eshayiwe yashiwa. That's why inyoka mawuzwa inqaba inqoma ikhanda ube nje sho ngoba wayishiya izothuka isibhacana ilinde ozothi nje ithi ngadla ngokugcina uyabatephela side letshetshe ithi by force ku-2017 ubethi uyaqeda uyasishaya sabe sicaba.
Yeah.
zethu sise ngaphambili.